Hey, Baba,
Hey, Jamana, I'm a man.
Bwana nakwambia Makenzi amefanya maneno bwana.
Eh bwana huyo Makenzi.
Eh we!
Nini tena? Nini tena?
Sio huyo. Ah, wewe Makenzi, Makenzi.
Problem always.